Damu twumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta ya Tanzania ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yatangije gahunda yo kwimurira mu nkambi ya Nduta amashyirahamwe yarasanzwe akorera mu nkambi ya Mutendeli.
Ituo sasa vya afya vinahama MSF.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge.
Turahamagara James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe ibikoresho by'ubuhinzi.
Nga mu nkambi mbere nkaje n'irya mbere ndose ishyirahamwe riza rifasha n'ikintu na kimwe kuva nabereye mu nkambi nta kintu ndafashwa. Ogeze uno munsi bafashije baduhaye rozware baduhaye amasuka.
Byatanzwe n'ishyirahamwe uje ya Fili ikorera mu turere twa Fizi na Itombwe. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Muri Afrika igihugu cha Guinea ejo ku munsi wa kabiri cyaratanguje isekeza ryo gucandaga abanyagihugu urucanco rwa Ebola inyuma yaho uwo mugera wongiye kugaragara muri icyo gihugu muri uku kwezi. Abategetsi bizeye ko uwo mugera umaze guhitana abantu batanu uzoranduranwa n'imizi mu ndwi zitandatu. Iki gihugu cyatangaje abantu bashasha banduye Ebola ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri inyuma y'imyaka itanu ico kiza gihitanye abantu barenga 111,300 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. Haraheze indwi ata muntu mushasha avuzwe ko yanduye. Abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu batangwe gutangaza izo ncanco ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Gweke inyuma yaho incanco zirenga 111 zishikiye muri Guinea. Umunsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo kuwa kabiri ko riterekanya kurungika izindi ncanco 8,000 muri icyo gihugu. Abategetsi muri Equateur bavuze ko abanyororo hafi 50 bo mu mabohero atatu bapfuye abandi batari bake barakomereka ejo ku munsi wa kabiri inyuma yaho imigwi y'intagondwa yawo banyororo idacanuwaka yatana mu mitwe. Igipolisi cyashikirije kibicishije mu butumwa bwa Twitter ko ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara za Guayase, Azua hamwe na Tocopaxi. Perezida wa Equateur Lenin Moreno yegetse ubwo bwicanyi ku cyo yise imihari y'abicanyi yama yatanye mu mitwe mu busho butandukanye. Abategetsi bavuze ko bariko barakora kugira bongere kugenzura ayo mabohero. Umugwi w'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakurikirana iby'agateka ka muntu ejo ku munsi wa kabiri barashimye umugambi wa Perezida Joe Biden wo kugara burundu ibohero ry'i Guantanamo, ariko basaba ko ibyaha byakorewe muri iryo bohero bihanwa. Perezidansi ya Amerika White House yavuze mu ntango z'uku kwezi ko Perezida Biden yifuza kugara iryo bohero rya gisirikare cya Amerika riri mu gihugu cya Cuba. Ryashyizweho inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyabaye muri Amerika ku itariki ya 11 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2001. Imbohe zirifungiwemo zafatiwe mu ntambara Amerika yakoze ku mihari y'iterabwoba. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ihindagurika ry'ibihe n'ibidukikije John Kerry yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri gutangura guhagurukira byihuta ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. John Kerry mu nama n'ako kanama yavuze ko ONU ikwiye kwihutira iki kibazo imbere y'ibindi byose ijejwe. Ibi abivuze haheze iminsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ku mugaragaro ko isubiye mu masezerano y'i Paris ku bidukikije. mugihe ibiganiro mpuzamakungu kuhindagurika ry'ibihe bikunze gushimikira ku ngaruka z'ubushyuhe bwiyongera ku isi. Inama yeje ku munsi wa kabiri yarihweje ingaruka bifise ku mahoro n'umutekano. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye ibihugu 15 bishashe muri ako kanama ko ahari ibibazo byatewe n'ihindagurika ry'ibihe hibonekeje inzuzi zakamye, ibyimburwa byagabanutse, abanyagihugu basanzaye kandi bikaba n'imbarutso z'intambara hamwe n'umutekano muke mu bice bitandukanye by'isi. Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya baridoga bavuga ko ibihano ishyirahamwe rya Buraya ryafatiye abategetsi b'u Burusiya kubwo gufunga Alexei Navalny ata kinini bizohindura. Ishyirahamwe rya Buraya kuwa mbere ryarafatiye ibihano abategetsi bakuru mu gisata cy'umutekano bahorwa gucunagura Navalny hamwe n'abamushyigikiye. Ibi bihano bihana abahungabanije agateka ka muntu bibuza abo bategetsi kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango kandi bigafata n'ubutunzi bahafitiye. Abategetsi ba Amerika bavuga ko umushyikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yafatanije na bagenzi we ba Buraya igihe ibyo bihano byafatwa. Leonid Volkov umufatanyabikorwa na Navalny arashima ibyo bihano ariko akavuga ko yoba intango ibindi ruhasha bikazokurikira.
Urakoze abigize bigira Imana na butugejeje ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tunyutse ko iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi ikumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuvewa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aya makuru tuyahere muri Tanzania. Leta y'icyo gihugu ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yatangije gahunda yo kwimurira mu nkambi ya Nduta amashyirahamwe yarasanzwe akorera mu nkambi ya Mutenderi. Ibyo birakorwa mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu inkambi ya Mutenderi bitarenze ukwezi gutaha kwa gatatu. Inkuru irambuye James Jovina.
Ishirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutenderi iryo ribaye rya mbere muri iyo gahunda aho gimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shirahamwe risimbuye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutenderi izobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe.
Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda CDF.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa.
MSF watabaki na main hospital.
Muri iyo nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko twebwe Croix Rouge biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'ijya kane munumbere yo gukemura bihagije kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta na haser ifite imigambi myinshi kubijanye n'amagara y'abantu, ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania, kigatuma mwidogo dahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubwizo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli zifite icyo zisaba.
Aya nk'ubuvuzi cy'ikosaba kuboshyira ibisata byose bivura ingwara zose.
Tukabasaba ngira uko tuzana indipuriro tukaraba ibintu ko byohinduka.
Dusaba yuko twogira ntibo dusabira yuko abo baganga bogira ntumwete wo kuzabara kwirikirana abantu icyo umuntu wese cyaba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugire nte kitugirira akamaro mu buzima bw'iwacu.
Cyirwosaba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye, dusaba yuko bacha baduha umuti nyene bijyana ijya ngwara ubuvuze ko bakuboko batwakira neza ntabandi.
Mu bitigiri bitangwa na ASR impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutendeli zirenga gato 2022. Umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya Mutendeli. Kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Abaturage bahitwa mu Kivuga mu nkengero y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi barasaba ko basubizwa ubutaka bavuga ko banyazwe na leta. Kuri uyu wa kabiri bagiye kuri Ministeri y'Ubutabera bifuza kugeza ikibazo cyabo kuri Ministeri y'Nairobi muri Kenya. Inkuru yateguwe na Eloge Wirikaneza.
Twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare y'umukigobe.
Ubu numwe mu bantu bari mu muryango wa 431 irikisaba gukomorerwa ahantu uhangana n'amahegitari ya 318 mu Kivoga cya zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rw'umwaka w'1972 batangazwa no kubona batarasubizwa kandi hari minwe ya leta.
Ayo matongo tuburana kugera no munsi ari mu minwe ya leta kuko niyo twaburanye bwa mbere leta yarahamwaki irahashikira. Rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye kwaje tuvuga ati kwari umubyeyi wacu noneho ndashobora kutwangaza yari imiryango 431. Urumva imiryango 431 bisobanura yuko ari abantu 2000 kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rusise abantu 10, abantu 15, abantu 5, abantu umwe. Urumva rero tugiye kuraba twovuga ariko ari abantu 2000. Abo bantu 2000 rero bariko barasanzara barabuze abakiko umusaya inzara itwikira mu gahinga inga nitugira ico tujya n'ico tunwa mugabo tukumva yuko bashaka kuboguma bohereza abene gihugu naje twarinze ko batworoheza turahibuye
umunyagihugu wundi nabamenyesha ko bushinganje bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza basinze mu masenare ariko bararindira mpera mbone.
Urubanza rwacu rwaratangwe rurasikana muri sentebe bo rurapa muri sentebe turaza mu yindi sentare bo batirinde urubanza rwanyu tugiye mu mwihwezo bati mbere tuzoza no ku matongo baze ku matongo yacu inshiro kabiri abacamanza mbo n'umusukiranganze bita ngo n'umusukiranganze deo gide rurema yarahasitse aravuga ati zenzurungika komisiyo ize muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu. Twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare y'umukigobe. Urubanza turongera turagumisha ubwo rubanza baratubwira bati ubu rero muri vizio yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati imanza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihere.
Mbere yuko baronswe nyinshi uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha kubona mukomoka ko basa n'inyererezi.
Abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko muguma mutwangarana aho mwapfukiye hari he hababwira nka cewa nkakarorera abana baranampambarira kose sinone mawe ko abandi babyeyi abatama babo babajani wabyo bapfukiye none wega mawe ntugiraho wapfukiye kuvuga ngo wapfukiye mu Kivuga none wewe icyo Kivuga ni wo kitujyanamo nitugiraho twitura n'usabye indaro akaba yaraguhaye akantu katoyo ubamwo kugeza uba kugira ati none abandi bose ntibakomorerwa amatongo namwe genda mu matongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini Mutimbuzi muri kivoga byaranse byaranse sinzi ko komini mutimbuzi abahavukiye tarabarundi
abanyagihugu mu kivoga bakija kuburana amatongo yabo banavunye akagohereza bayibwira ahantu yibwe harenga amahegitari 400 babazi wano kubona gushimirwa bariko baturatura
kuvuga leta nta ndwe yari ihaje leta twayihamagaze tugiye mu isentare iri ngaha mu kigobe niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ijo nibyo tumaze kuyihamagaza rero kocha tubona ukuntu iyo kigaruka tugwe mu nda ejo twayihamagaje nindi se yakababara baduhindi se yakababara kuya niko twayitoreye nawo yari
mushinganje w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yarari ijwi rya Amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubira mu imanza zadindijwe muri kahize kugira kirekire atawundi muntu n'umwe yemerewe kuvyiga ko atari umushinganje janine n'ibizi ubwiba bwa minwe muntu ushize yindi miryango igera ku 172 yahitwa mu Kigali mu buraruko bwa Bujumbura nayo yari yagiye kwitura umushinganje imusaba kuyikomoreza amatongo yakavukire barazwa na basekuruza leta yigaruriye yaha abandi bantu bariko bayubakamo amazu ababijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cyabo kizigwa kugira ngo hamenyekane inzira kigiye gufata Roger Ulika neza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyirahamwe yuje ya Fili korera mu turere twa Fizi na Itombwe kuri wa kabiri ryatanze ibikoresho by'ubuhinzi mu nkambi ya Lusenda bahawe n'imbuto zo gutera icyo gikorwa baracyishimiye baganiriye n'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
Mba uyu munsi hari ishyirahamwe gitwaje ya Fili ryari yaje kudufasha ku impunzi z'angaha mu Lusenda Mba bakaba dufashije n'imfashanyo igizwe n'irozware isuka ni imbuto ziri ubwoko butanu mbo imbuto ya mbere ni gitunguru igarama 200 ishu igarama 200
kuba turi ngaha ku site ya Rusenda ko uyu mwa tukabona bapokeje amasukana marodware turabishimye sana ikintu twabonye ari uruhendo ruhari imbuto zirakunda gufata nk'izi z'ibitunguru n'amasho kesha abantu barafumbira makopo n'amakopa gahera mu ituta bari kuraba kazotwongera ikintu bita imbuto tukaronka ifumbire tukaronka ipomo yo gupoma n'imiti yo gupoma bijya baduhaye nabo ndi bari bagize neza kuberako bari baje hageze kuko ni gihe kirimo ugohinga twadusanzwe duhinga kugukotesha no kuvuga nko kuyu mwanya nubwo abiduhaye bamwe muri twebwe ntidufise aho kubitera kubwo bukene tudafise aho gukotesha birishira hamwe cyo bakizima nuko bari gutangira bakagaruka karaba kujya dukotesha bakaduha amahera yo gukotesha imirima kugira turonke aho dushyira imbuto baduhaye
je ni muhinzi wo mu nkambi cyo gusa ikintu turashimye ku bintu bari kubanaduha lakini ikintu tubuze niko batubwiye ati turondera hano gukota hanyuma baduha amahera turiye kugira ngo turime mbo hanyuma baduhereze n'ifumbire kubera abona inyanya zisaba ifumbire inuzeye ibitunguru bisaba ifumbire nene iyo fumbire tutayirose umva twayikura hehe twasaba rero ko badufasha iyo fumbire kugira ngo baduhereze n'inuze n'imiti yo kujya turayipoma iyo miti dupomesha ibyo bintu kubera inyanya utazipompye zifatwa n'ingwara n'urudapompye bifatwa n'ingwara kugira ati badufashe n'iyo miti yo kugira tugera
irishyirahamwe ryajere nga mu nkambi mbere nkaje n'ijyambere ndose ishyirahamwe riza rifasha n'ikintu na kimwe kuva nabereye mu nkambi nta kintu ndafashwa ogeze uno munsi bafashije baduhaye rozware baduhaye amasuka
ubu ntago byaremeze neza umuntu yipfuza utuboga katura yipfuza ikintu yorosa katura mugo kwa amashyamo yatunganiye mu byukuri aje kudufasha cyane muri iki gihe turi mu buzima bugoye
uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venus Nshimiyimana.
Uyu munsi mu mateka ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi 1966 Kwame Nkrumah wabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Ghana akaba n'umwe mu bashinze umuryango umwe bwa Afurika UWA yakuwe ku butegetsi. Umugambi wo gukura Kwame Nkrumah ku butegetsi washyizwe mu bikorwa igihe yari mu ruzinduko mu Bushinwa aho yari mu butumwa bw'umuryango wa Commonwealth wageragezaga kurangiza intambara yaberaga mu gihugu cya Vietnam. Abamushyiritse bari bayobowe na General Joseph Arthur Rancras wahise anamusimbura ku mwanya wa perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Abamurindaga bagerageje kumurwanirira ariko baraganzwa. Byakiriwe neza mu gihugu, abaturage bavuze impundu nk'izavuze babona ubwigenge. Ishusho rya Nkrumah ryari imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko ryamugaragazaga nk'umubyeyi w'igihugu ryararimbuwe riramenagurwa rigirwa ubushingwe. Abaturage bashyigikiye abakoze coup d'etat ku buryo n'abari baherekeje Nkrumah mu rugendo yagiriraga mu Bushinwa bahise bamuvaho. Abo Nkrumah yari yarafunze bose barafunguwe ariko gereza zihita zuzuramo abo bakoranaga. Ishyaka rye ryari rifite abayoboke miliyoni 2 n'abambari 500,000 ntacyo ryakoze ngo rimurwanirire ahubwo ryemeye ko sheshwe n'itangazo rimwe rukumbi ryahise kuri radio. Kwame Nkrumah yagumye mu Bushinwa mu gihe cy'iminsi 4 ahava ajya muri Guinée aho Perezida Sékou Touré yamwakiriye akamuha ubuhungiro ndetse akamugira perezida w'icyubahiro wa Guinée. Yahamaze imyaka 5 yandika, ahinga, yakira abashyitsi. Yakomeje gutinya ko abazungu bazamwivugana ku buryo umukozi we wamutekeraga amaze gupfa ku buryo budasobanutse. Kwame Nkrumah yahise atangira kwitekera yatinyaga ko bazamuroga. Yaje kurwara kanseri maze mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'igihumbi 1971 ajya kwivuza mu gihugu cya Rumania aho yaguye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'igihumbi 1972 afite imyaka 62.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu mateka leta zunze ubumwe za Amerika, abakuru b'igihugu batatu kuri 46 baburanishijwe na Sena ku birego bita impeachment by'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko Congress. Abo ni Andrew Johnson, Bill Clinton na Donald Trump. We byanamubayeho inshuro 2 muri manda ye imwe yategetse. Perezida wa mbere byabayeho ni Andrew Johnson hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi 1868 ubwo abadepite bemeje ikirego. Thomas Kamili.
Andrew Johnson yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 17. Yatowe bwa mbere nka vice perezida wa Abraham Lincoln mu 1864. Perezida Lincoln yishwe ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 mu 1865 amaze iminsi 42 yonyine gusa atangiye manda ye ya kabiri. Andrew Johnson nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yahise amusimbura kugira ngo arangize iyo manda. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika senate.gov, Perezida Johnson yahise atangira guhangana bikomeye n'inteko ishinga amategeko. Bapfaga iki? Icyo gihe Congress yari igizwe n'abahagarariye leta zari zaragumye mu bumwe bw'igihugu bwatsinze intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Leta zo mu majyepfo y'igihugu zatsinzwe ntizari ziri muri Congress. Perezida Johnson yavugaga rero ko iyi Congress yari inyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko kuri we itari iy'igihugu cyose, ariko Congress yo siko yabyemeraga. Icya kabiri batumvikanagaho, Congress yashakaga ko abayobozi ba leta zo mu majyepfo bashoje intambara bahanwa by'intangarugero. Perezida Johnson we yashakaga kubaha imbabazi bose mu kivunge. Icya gatatu, Congress yashyiragaho amategeko arengera uburenganzira bw'abirabura bari bakiva mu bucakara. Perezida Johnson akayanga akoresheje ububasha umukuru w'igihugu ahabwa n'itegeko nshinga bwo kuburizamo itegeko Congress yemeje iyo yumvise ataryemera, ibyo bita veto. President Johnson kandi yarazwiho ko ari umuntu utava kwizima. Congress yageze aho irarambirwa ihitamo inzira yo kumuhana. Nuko ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu 1868 hari kuwa mbere, umutwe w'abadepite watoye wemeza ikirego impeachment n'amajwi 126 kuri 47, maze ugishyikiriza Sena yagombaga kukiburanisha nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Icyo gihe umutwe w'abadepite wa Congress ya Amerika wari ugizwe n'abantu 193. Ikirego cyari gikubiyemo ibyaha 11 birimo kwica itegeko nshinga no kwirukana minisitiri w'ingabo z'igihugu arenze ku itegeko ryamubuzaga kwirukana Sena itabimwemereye. Abakozi ba guverinoma bose babanzaga kwemezwa na Sena mbere y'uko batangira imirimo yabo. Iri tegeko ryitwaga Tenure of Office Act ryabayeho igihe cy'imyaka 20 kuva mu 1867 kugera mu 1887. Ibindi byaha abadepite bamureze ni nko kuvuga amadiskuru ya rutwitsi no kutemera ko Congress yari iriho bikurikije itegeko nshinga. Ijwi rya Amerika. Sena yatangiye kuburanisha urubanza rwa President Andrew Johnson ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 1868. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, rwari ruyobowe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga rw'Igihugu Salmon Chase. Johnson yari afite abavoka 5 bari bayobowe na Henry Stanberry wari minisitiri we w'ubucamanza weguye kugira ngo abashe kumuburanira. Abadepite b'abashinjacyaha bari 7 bakuriwe na Benjamin Butler wo muri leta ya Massachusetts iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abavoka ba President Andrew Johnson bahamagaje abatangabuhamya 16 naho abadepite bazana 25. Urubanza rwamaze amezi 2. Ku itariki ya 16 mu 1868 Sena igiye gutangira gutora kuri buri cyaha, yabanje gusohora abaturage bose bakurikiranaga iburanisha itora mu muhezo. Abasenateri 35 bemeje ibyaha byose 11 President Andrew Johnson yaregwaga, naho 19 babimuhanaguraho. Icyo gihe Sena yari igizwe n'abantu 54. Habuze ijwi rimwe rukumbi gusa kugira ngo umubare w'amajwi 2/3 wo kumuhamya icyaha wagenwe n'itegeko nshinga ugerweho, bityo Andrew Johnson abararusimbutse ntiyakurwa ku butegetsi. Yarategetse arangiza manda ye ku itariki ya 4 y'ukwa 3 mu 1869. Hashize imyaka 5 mu 1874 yiyamamarije umwanya wa senateri aratorwa, nawe yicara mu mutwe wa Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari waramuburanishije. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye umukuru w'igihugu na senateri, ariko yamaze amezi 3 gusa muri Sena maze yitaba Imana ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 7 mu 1875. Usibye Andrew Johnson, mu bihe bya hafi aha abandi bakuru b'igihugu 2 Bill Clinton na Donald Trump nabo baburanishijwe na Sena mu mateka ya Amerika bose babaye abere.
Arakoze Toma Kamirindi niwe ubagezaho ikiganiro Amerikana ibyaranze Amerika ahantu dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hashize iminsi 55 umwaka utangiye hasigaye iminsi 310 ngo tubusoze uyu munsi umutagatifu wibukwa muri Kiliziya Gatolika ni mutagatifu Modeste ba Modeste mwese hamwe na Mukubeli ya Baro umfasha buri munsi kubategurira aya makuru mbifurije kugira umunsi w'ibyishimo mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.